Umboniswa uthothoza ubomi entolongweni kwisigwebo sokubulala nokukhuthuza ngolunya. Waqhekeza kumzi wayesakuba ngowenenekazi lokuqala eDolphin Beach eTableview cebu kuhle Kapa. Wayeminyaka imashumi amathandathu anane ngethuba emgwaza ze wamkrwitsha. Umboniswa wayesebenza kule hotele njengonogada. Uthi selefake kabini isicelo sengqawule kodwa ukholela ukuba isicelo sakhe sibanjezelwa kukuba usapho lwakaDe Klerk esithi luthi alinaluxolo naye. Kunjalo iqumrho elichophela ukunikezwa kwengqawule lithi asilolungelo koko nje yimfesane ukunikwa kwengqawule.
What I do know about this offender, he was dealt with previously by my predecessor. He's scheduled to be heard by us in the course of this year. We will apply our minds to it and then we will make a recommendation. The final decision is not made by us. We make a recommendation. That recommendation is referred to the minister who makes the final decision.
Udesayo uthi igama likamboniswa likho kuluhlu abaza kujongana nalo xa iqumrhu lidibana kwakhona apha enyakeni. Kungoku uthothoza kwintolongo iDrakenstein ngasePaarl.
Ayikho into ethi ngenxani yokokuba lingathethanga nalaa femeli kaTata De Klerk okanye kamama uMarike De Klerk alizukhutshwa. Silisebe sithethile ke nonyana obemele usapho lwakwaDe Klerk. Wathi kuthi unyana masithethe negqwetha lakhe kwaye oko silisokola ke ligqwetha uba side sithethe nalo. Kodwa ke iprofayile yebanjwa siyithumele kundlunkulu.
Umboniswa weba iwotshi yesihlahla iselfowuni neetotshi ezimbini apho. Elinenekazi lokuqala laphulukana namalungelo okukhuseleka okuhlawulelwa ngurhulumente emva kokuqhawuka komtshato wakhe nowayesakuba ngumongameli uFW De Klerk ngo-1998 emva komtshato weminyaka eyi-39. Iqumrhu likaDe Klerk iFW De Klerk Foundation belingekafumaneki ukuba liphendule. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.